Hatsuki kaze, maki okose, tsuwamono yo, mezame no toki.